ngeza ngayo for ini nangapho attract izinto zakho uvula indlela zakho ukuthi izinto zakho zibe right. So I saw that gap and I was like, let me do it, you understand? Then lotion nakhona every time umuntu yasigcobisa. So I was like, ethi ngithatha umuthi lo engikunika wona ukuthi ugeze ngawo, usigcobise ngawo, ufake entweni yakho ukugcobisa, ngufake kulotion ngikunikeze wona. And akusukuthi mele ngenze amakotikoti kibonakala ukuthi ubuye sangomani, ayibe class ukuthi ube proud noma ukuphi ukuthi use-restaurant okwenza nokuceda kusula izandla, ukhiphe into yakho ugqobise izandla zakho be right. So I saw that gap and then I implemented it.
That is incredible. I once heard, actually, Dr. Kehlele is saying, yes, he's even done a group where uyenza kube iwashi. Where umthola umuntu aku meeting akhuluma newashi lakhe, wena ucabanga ukuthi ugqoke iwashi lesikhathi kanti alisebenzi iwashi mara isigubu.
Yes, that's nice. Kunemithi esithengisayo ukuthi ufake emlomeni bantu bezwe ngawe. Sikhathele. Sikhathele ukucindezelwa. Our voices need to be heard. So masibone ukuthi there's a gap kunoma umuntu udalela ukusebenza. Uyabona umunye umuntu uzothi hayi seniyaloya asizanga nale mithi emhlabeni siyithola ikhona, so kwamele siyisebenzise according to ukusebenza kwakhona.
And iqala from malini?
Ama products amaqala from 200 ukukhuphuka, depend ukuthi ufuna ini, but insipho siqala from 200 ukuya phezulu. Obviously because uhlale kudeni, there's a website. Website yami it's gogoskhotheni.co.za. Ungena kuyo, we courier everywhere.
And it's so amazing when I meet healer. By the way, now I'm a natural healer.